Ndicela ukuma kuloo ndawo. Ndiza nale bhatyi kuwe, President. Nyula ubomi ke ukuze uphile. Ngumosisi lo uthetha la mazwi. Bawubatman ngumosisi lo ubhala le ncwadi. Kodwa ke umcimbi wencwadi nomcimbi kaMosisi ndicela ukuyekela kubashumayeli. Kusemva kwendlelende ndizogqithisa le bhatyi. Mfundisi, kusemva kwe-40 years lo mzalwane kusemveni kokuba exelele ukuba nantsi iKanani kodwa wena uziyokufika. Kwangathi kutshiwo kubrother Ndlala, nyula ubomi ke sizawuxhoma le bhatyi ngenxa yokonyula ubomi. Uba lo mzalwane ebengakhanga abonyula ubomi besingazuyixhoma le bhatyi namhlanje. Lo mzalwane ebengadinwanga njengokuba athi amakholwa bayaphunyuzwa badiniweyo. Kodwa into eyenzekileyo isiqithi uThixo ebembekele sona usigqibile. Ngoko ke uthatha igaba wagoduka ngoba umsebenzi ebewuzele emhlabeni uwugqibile. Lo mzalwane unyula ubomi bokuphila ngoba uba ungamjonga, uba akekho kuWesley Guild ukwi-BBYG edibanisa noThixo, athi uba akekho kwi-BBYG abe kunqulo oludumisa uThixo, yindlela lo mzalwane azonyulele ngayo ubomi. Indlela ke yokonyula ubomi ukuze uphile. Ingathi uthi uMosisi xa isithi ukuze uphile, ukuze uphile athi amakhumsha mfundisi and eternal life.
Eternal life bomo kunapha kade mamqotho
ngoba kuba senzela ukuphila siphila apha emhlabeni ngoku. Sizawuphila singabuphila ubomi obungunaphakade, kwaye nee-choices zethu kubomi esibuphilayo azizulungela ubomi obungunaphakade. Kuthi uMosisi uThixo ubekukufa wabekubomi, athi uMosisi uThixo ubeka intsikelelo wabeka ivandezelo. Ngoku ke wena nyula ubomi, nyula ubomi ukuze uphile. Wenze loo nto lo mzalwane, wenyula ubomi. Wathi noba uwela umlambo iJordani kodwa wazazi into yoba wonyula ubomi. Wathi noba ufika ulwandlo lubomvu luvalile kufanele awele kulo, wayazi into yokokuba wonyula ubomi. Uzawuthawubetha ngale ngubo avuleke amanzi, ngoba kaloku ayenzeki nakubani loo nto, yenzeka kumntu onyula ubomi. Yina nofunaka siyazi into yokokuba noba sikhetha ubomi, choose wisely. Yazi uba ukhetha ntoni. UThixo ubeka ukufa wabeka ubomi. Wawukhetha ubomi balapha emhlabeni ke. Funeka uzazi ukhetha ukufa. Ngoba uzathi ngoku sowubhubhile obakho ubomi kungayobonana noThixo. Ngoba ayona ndibangela into yoba sinyule ubomi bokuphila noThixo kukubonana naye engonyimini. Athi omnye umntu xa ethetha asithandazele uba sengabhubhi kodwa ze sithi sakubhubha sibonane noThixo wenu. Ngoba kaloku sizawudlula kulo mhlaba kodwa into efunekayo nyula ubomi. Nyula ubomi. Ndiza nale bhatyi kuwe president. Kodwa nyula ubomi. Ubunyula ubomi ke uba nethemba kuThixo. Uthi noba sowulele esibhedlele umane usithi ukuthemba uYehova nokuphepha ngaye kukho okulungileyo kungathenjwa bantu. Athi xa ithetha ke yena uDavide athi kungcono ndiwele esandleni sakakho Thixo ngoba isandla sakho sona sinenceba mandingaweli kwisandla sabantu ngoba uthemba uYehova yena. Athi omnye umntu xa ethetha wabhekisele phina amehlo am uncedo lwam luvela phina. Athi xa esiphendula uncedo lwam luvela kuYehova ngoba yena into azikhethele yona unyula ubomi. Ubomi obunyulayo mabusondelelane noThixo. Ukonyula kwakho ubomi sondela kuKristu. Vuma ngomlomo ukholwe ngenhliziyo. Family yasekhaya lo mzalwane ubonyulile. Akonyulanga bomi bokuphelela apha emhlabeni ngoba uyazile uba ezalapha emhlabeni ziyaguga zona zilahleke. Faye uthi xa ekhetha wajonga zonke ii-department wakhangela ii-department enxibazengezi wathi yena eyona nto ayizondelelayo makathi xa efuka apha emhlabeni ayovela ekhaleni ezulwini. Kodwa lokhu sasilapha emhlabeni eyona nto siyizondeleleyo kuyongena ekhayeni. Yile nto xa sithi xa sithandaza sithi Thixo sisindise enkohlakalweni ngoba ubukumkani bona asibo bethu ubukumkani bona obukaThixo. Yile nto funeka siyazi into yoba xa sitshuze ubomi ukhetha ndawoni na. Uthi lo mzalwane nyula ubomi. Uyayazi into yoba amaSirayeli akadlula ezintweni athi awudliwa zinyoka ezinobuhlungu amtyasele uThixo. Kodwa uMoses yena kubonyula ubomi wabakhalimela kuThixo. UThixo wathi Moses misa inyoka yobhidu. Lo mzalwane ebesithi awutyiwa zintlungu zelizwe ngaphandle nangaphakathi akhangele kwinyoka yobhidu. Ndiza kuwe president. Ndiza kuwe president. Hatsi le bathi.